ozali kaka nesika ebetisaka liwa eponi moto te la vie ezali liboza tika kolela lela talanga yo yo moto nalingaka yo na ye 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 ngo na ye balingo napangwisa yo mana miso na ye 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 ngo bolingo na ngai ye bolingo na ngai ye 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 ye.
Bolingo na ngai, balingo na bolingo.